Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malien chama ani amusoma kerengrelena bamako ani annokandugu shana hamaw loka kalandugu shana hamaw loka nyokon shana hamaw loki sira mako menun nenguma malien chama ani amusoma ni wolwele dakanye kabo anfa buye mesud haydra yorola akokada ninjama kuluko folen kelengrelena bele jelet loka anfa muhammedu lishana hamawla no oye nyoron shirifke doko ashrafu shrafa akokada shana ka kalandugu ana kanunyokon ale buye haydra noka kumakan labatuba bele jelet loka sini angabo inafo konokulu kabe avril kalo alet le foloma nega kanyeta annani anganyo hosoro boulevard la boli belibeli bami ni abolo daledo faso joli ani faso demeni ka oke ni anyere kunye angabo ina fo chekele angabo ina fo musokele ka ngafaso kanu ko oyira ambalmo ni wole wole dakanyi kanyini nedo onkele na bele jelenfe maminu no yekibaren soro okala se mogoma minuma asoro ambele jele anganyo kumbe boulevard ka kabeneke kanyeta aninani ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.